ikintu maze gukora nkaho gihita cyo gutumwanya.
Warataye umwanya cyane?
Ego nataye umwanya na kigingi kuni wasanzwe menye ko ndakunda gutwenga. Donc rero nihaye amanota ijana ku ijana.
Ijana ku ijana. Mbega iyo umuntu ari muhira ariko arakora udukorwa two muhira aba yambaye ku nyene cyane birashikishije.
Nuko ntari muhira umva natinye gusaba igitenge mugabo.
Nibaza ikibonye sindakubeshye.
Oya, ndumva ko ndi kuraka amanota make.
Icya gatatu nacyo twagumye tuvugana ikigori cya zingi. Mwabibonye.
Isaac TV.
Yes, my name is Star Boy behind the camera. Turi kumwe na Juma Jukes waho ni se watu wazuri murabizi twamatubaza ibintu bishasha ni kiganiro kiryoshye cyane rwose kiganiro tise home ikiganiro muhira tuba turi muhira ucyuvyumva no musi twabazaniye umushitsi n'umushitsi muraza kumubona kugira dushore kuyaga ni kiganiro bita home reka ndamwakire cyane rwose bamwita Keti karibu Keti karibu sana. Yes, urumva ni ibintu byose cyane rwose ni kiganiro muhira. Tuba turi muhira tumeze neza cyane rwose tuyaga n'abantu batandukanye abastare abatari abastare bose sitashobora kuyaga ariko murabona ko mfise mike zibiri mfise mike zibiri imwe ndashobora kuyimuha. Karibu mamuja
murakoze
umeze neza
ego
uraberewe
murakoze
umeze fresh kirato ni bien ipantaro ni bien byose ni sawa
merci.
Ok, nuvuga yuko ahanyene ni kiganiro bita home twise home n'abakozi ba active ariko baradukurikirana ni kiganiro twise muhira urazi mu mico y'ikirundi tuba tuzi ati muhira dukora iki ariko gatoyi ndabona uraberewe ariko uraza kwihangana uko bigenda kose igitega ndibaza murarima ibintu by'igitega murarima ibigori
turima byose.
Washobora kumbwira procedure zitatu umuntu kugira aronke ikigori kugira kirinde kimera procedure zitatu.
Ok, bon, icya mbere na mbere icyo nzi ni uko udashobora kurima ntushobora gutera kwanza utabanje kurima ngo ukureho ibyatsi byari biriho nzi ko urarima ama ugakangaza mukazana imbuto hama ukazitera ugashiramo amase ariko ndavana hari abashiramo amase y'ikirundi cyangwa ikizungu hama ugafurira mugashiramo amazi cyangwa imvura ikazogwa.
Ok ariko tutatse by'ikintu gatoyi muri abakobwa kumbura abakobwa muri muhira muba mufite ukuntu mumeze yo muri mu bikorwa byanyu byo muhira sibyo watubwiye ko igitega ari ibigori nibyo turabizi kandi nibaze kuzi kubyotsa ibigori biri ngaha anye n'ibikoresho biri ngaha karibu rero kugira ibintu bigende neza cyane rwose iyo mikoro uraza kuyigumana uraza turakora ikiganiro antari kuri kurakora iyo mikoro uraza kuyigumana uraza kumenya ukuntu uravuga nimba uyidepoza ahantu hama bigende neza hama tubandanye tuyaga. Karibu sana.
Nkuri iki mu isanzu?
Ibigori biri hajya yushaka kotsa ibigori mbaburira imbabura mbega yafashe. Ndabira ko imbabura yafashe. Ibigori ngivyo karibu naho ushobora kwicara hariho. Uri umukobwa uri mu rugo urazi kuntu ushora kwitwara. Hama abari ko baradukikirana muraza kudukikirana cyane kuko niganiro kiko kiragenda muraza kutubwira ikintu bimeze. Karibu sana.
Okay, murakoze.
Mikro rashobora kugira abantu yishyira kugira bize korohera nimba ari ngaho ucura abantu ushobora gukorera hafi kugira bize kukorohera kuzuravugira ko mikro kubera tuzakuma tubandanya tuvugana uri kurakora ibyo bikoko. Pubele agapubele gatoyi agapubele ayi kanda karabi rero ashobora kwitiza ngaha nyine ibye usanzwe uba mu ntara ya Gitega urumva ibigori murabikoresha cyane murakunda kubiteragira mukavyimbura mukanavyose sivyo none keti
cyane
usanzwe uri mu bantu bari muri Miss Ngoma bazaja muri finali kandi bari kwabikora neza cyane rwose amato nsumira biravugwa yuko waguha amahirwe cyane yuko uzohava uba uwa mbere kugira ibintu bigende neza ijya modo kwitaho kandi mbega kugira ujemo ninde yabaye ako influence ije kugira ushobore kujya muri Miss Ngoma.
Kugira ndabijemo cambena ndashobora kubanza nkashira ko
imbabura urayitoruka yigeza ngaha na kimwe naho mikro igumiza ngaho gatoyi kugira uzana imbabura ni bien Okay, turabandanya ni nimeze neza cyane ni Isaac TV turacyari kumwe na Miss Wacu ni Miss Ngoma itwa Keti novuga yuko ari mu bantu bahagwa mahigo yuko bazohava batahuka niki ako gashimwe njya modoka karibu na gatebe karahari bikunze bashobora kwicara na mike mu ifise mu maboko gira tubandanye tuyaga amakara hajya hanya arimo okay novuga yuko none ukene nta kindi kintu kenera urabona ko bien fresh wahejeje ubwira tubandanye
ni bon musaka ndabokereze nawe
turaza gusangira igataza gusangira abakunzi ba Isaac TV turaza gusangira novuga yuko hari umuntu yakwinfluence cyo kugira urinde witoza muri Miss Ngoma
ubwa mbere barabimbyiye sinovuga ngo je narabyishizemo nyine uko nyene barabimbyiye hama ndavuga ati ibyo bintu sino bijamwe kuko nari nibaharaza n'undi arambyira ati ibyo bintu biri sérieux urashaka kubijamwe donc aronka ma opportunité ndavuga kandi bijemwe byashobere gu bon
mbe haje ikintu ubona kizotuma wewe ubu wa mbere ukaba Miss Ngoma novuga yuko 2020 ni giki kuri aparewa
ikintu gi
ikintu kizotuma ubona yuko uzo bwa mbere urushe bajya abandi bose muri kumwe muri competition
ikintu kizotuma mbu wa mbere donc banhora mu majambo make nuko umugambi wanje ndawize cyane hari ibintu byinshi uzofasha sinovuga ko nabandi imigambi ya bitazofasha mugabo jewe uzokora hantu hanini yego mu gihugu
yes ariko nk'abakunzi ba Isaac TV ariko baradukirikirana babashaka kumenya ati mbega yateguye igiki ni igiki ni nuwa mugambi ya presence kugira ari ndabo wa mbere kugira ari ndezera kuba wa mbere babashaka kumenya kugira ariko baradukirikirana kugira babandanye gutora
okay kubatari bahari kubatabikurikiranye umugambi wanje witwa isuka hama ukaba ushingira cyane cyane kuri kuburimyi kuburimyi no kuri novuga mu gifaransa petit commerce kuba kubakenyezi n'abakobwa cyane cyane kuko nibo dusanzwe tubona baba bariko barakora tujya tuntu two mu ibarabara par exemple nkino i Bujumbura turabona bajya ba mamusanga bikoreye imyembe bayitembeza mu makartier cyangwa ugasanga hari ibindi bariko baradandaza mugaba ko bidandaza mu ibarabara kandi bijya ntibiba byemewe muri ico gihe tubwe tuzobafasha jewe nabo tuzokorana tuzobafasha kugira ngo bashobore kwiyungunganya mugabo ntituzobaha amahera nko nyine tuzobaha mu mahera babika kugira ngo bashobore kwifasha bakore ibindi bintu birenze mu byo baba bariko bariyumvira
tuzasebye gatubwira dushobore kuyaga ibindi mbega kumutora Keti bigenda gute kugira umuntu ashobore kumutora
Keti kugira ngo umuntu ashobore kumutora hariho uraja kuri page ya Miss Ngoma
turagira ko ke
ego
bandanya
page ya Miss Ngoma hama karondera izina bigira imana Keti Merveille hama ata kuzanira nibaza video yanje
Miss Ngoma 2020
ndi njira
ni ya mbere cyangwa ya kabiri
niyi
ariko iyi waribye wakibishyira ko okay hama ukacura ba video yawe hama bakakesha bigenda gute
hama ucugira like cyangwa j'aime hama ugapartage cyangwa ugakomenta
like cyangwa j'aime itubwira imana kitimerwe ucupartage ikagenda guhe j'aime ndagutore hama ucugira na partage na commenter
ego
partage ndaza kuyigira okay novuga yuko urumva ko ntushobora kumutora uraza kujya kuri page ya Miss Ngoma itwa Kitimerve hama ukaca ugira hano umufasha like ukaca umufasha na partage Kiti cyaje avuka mu bana bangana
avukana n'aba turi batanu ndi umwana wa mbere ego
urumva uri mfura
ego
usanzwe uvuka mu ntara ya Gitega nyine precisément
Inyabiharage
n'abavyeyi na papa na mama ni basanzwe bavuka
ego
Keti Merve haraje umuntu amubwiye ati fata ibintu vyawe vyose tujye muri voyage tuve mu gihugu cy'u Burundi mbega akubajije ati tora igihugu ushobora kujya ku voyage mu muri icyo gihe utori cyane
voyage isanzwe cyangwa
gutembera
yego no temberamo ni ville ya New York
New York. Okay, mugihe ugize voyage kujya muri New York. Apa ari telefone n'impuzu. Ni cyaje kindi kintu ubona yuko tudashobora gusiga bya nka byakunda yigize voyage.
de voyage.
Yeah. Ukuye mu telefone n'impuzu.
Bible.
Ah, abakunda gusenga.
Ego.
Cyane. Tubwira umurongo umwe wibuka uki tubwira naho kandi abakunzi baza active ko baradukirikirana. Bacye bagenda kuraba muri Bibiliya, hama bashobye kugirane kudusomera hariya muri commentaire.
Okay. Bon, ndashobora kuba nzi amajambo menshi yo muri Bible mugabo si nakubwira ngo exactement arahanga umurongo n'uyu.
Na murongo numwe wibuka.
Oya.
Tubwire basi jambo rimwe riri muri Bible basigira abantu bako badukirikirana.
Okay. Ni jambo ndarikunda cyane kuyako si nkunda ku. Bon, ndashobora kuyibuka bivanye n'ivyumo tuba tuko turavuga. Mugabo ndakunda rino jambo rivuga ngo ah, okay, ndashobora kuyivuga mu cyongereza.
Nta kibazo.
Rivuga ngo he who finds a good wife finds a good thing. Urumva
iyo naryo riri hehe ari wa matayo baruka
nakubwiye yuko nzi exactement hano riri mugabo rirafasha cyane iyo ndaryumvise rirantuma donc niyumva ko nimba ndi umukobwa ifo yuko hari ukuntu nigenze ku buryo uzogirirwa amahigwe yo kuntahukana azovuga ati ikintu gikomeye
kitikenti ndazi muri vya misingoma wamaze guhura na commentaire imukora ku mutima igasa n'umubabaza niyo commentaire umaze guhura nayo bivanye rero natugerageje kuraba ngari ho commentaire like gem niyo commentaire umaze guhura nayo kumvanye n'umengira kubabaje
Hari ubwa mbere tugitangura nari nambaye ukuntu umugabo narabitahuye kamem twari turi mu
bintu yavuga gute
twari turi mu bintu by'akaranga nambaye desheri donc
wacyo arakomanda ati
yego ngo nta munyakaranga yambara impuzu zitabaguritse nibyo birumvikana barankebuye mugabo sinavuga ngo byarambabaje cyane oya kuko iyo winjiye mu bintu nk'ibi utegerezwa kwakira ibintu byose bikuje
ninde ya telefone telefone ya nyuma kuri wewe
telefone ya nyuma
umuntu ya telefone bwa nyuma ko risanzwe
n'umugenzi wanjye
mugenzi wawe mwari ko muyaga iki
yari karambaze ko nafunguye nawambwira ariko yafunguye
dufite abantu dukunda gufollowinga kuri KTKS ni wowe umuntu wa mbere akunda gufollowinga kuri Instagram
jewe ndafollowinga caanne umuntu yitwa Steve Harvey
akora iki kubera kumufollowinga
akoresha amashu ego mugabo ari n'umuntu atanga amajambo ya inspiration ugasanga arakubwiye ijambo riragufashije donc si sinzi ukuntu nobyita mu kirundi mugabo numu speaker mu bisanzwe
ok nibya bintu bitatu udashobora kubura mu sakoshi ya Keti isakoshi yiwe nibya bintu bitatu udashobora kubura byankabikunda
ibintu bitatu bidashobora kubura
isakoshi
yanje chargeur nashobora kubura hamwe na stilo ikindi kintu kidashobora kubura hamwe ni iki ntihashobora kubura hamwe na identite
ok stilo identite na chargeur stilo yo gukora iki
stilo yo kwandika
kwandika ibiki
baravuga ngo umuntu w'umuprofesiyoneli ntigera agenda adafise ikaramu rero ni mu gihe je ndashobora guhura n'umuntu akambwira utuntu turi interesa nkavuga bon comme telefone yazimye ndashobora gukoresha telefone ngaho telefone yazimye ndashobora kukandika ahantu yego cyangwa nkandika n'ibindi bintu bikenewe
nicyo kintu cyotuma Keti ashobora afise boyfriend cyotuma ashobora kumuhemukira akamuheba burundu bivanye n'ibyo akoze
na nakimwe
boyfriend wawe icyo ukora cyose na kimwe okay abuze Keti yuko boyfriend wiwe ikintu cyose yokora mugihe bakundanye nta decision imwe yofata boguma bari en couple suko
ego
haya Keti kese wamaze gushika mu buzima ukarima ugatora isuku ukarima
ego nararimye nshiga muri primaire ku ishuri baratubwira kuzana amasuka amatukarima
ikintu umaze gukora mu buzima bwawe bw'ishuri ukumva ko ukarogreta ni iki mu buzima bwawe bw'ishuri ukarogreta ukavuga ati vrema ikintu sizopfa ndakibagiye n'umwana wanjye nzo kimubwira
ikintu maze gukora nka hogita ni ikintu cyo gutunganya
warataye umwanya cyane
ego narataye umwanya kina nakunda kureba televiziyo cyane kubwira ntwara ntwara ubwenge cyane ugasanga niyo nziko ndaraba cyane aho kwiga
twese turabana kandi twese turaca mu bwana ari ibintu bikunda gushika ugasanga ukiri umwana like batetse hariya muhira ugasanga batetse hariya bahishije urazi injya twe nzitugwa n'aba bana ugasanga hariya anye uragiye uradokora ibyo bintu bitagudokora mega kiti ibyo bimaze kumushikira mu buzima bwiwe
Oh, Joe,
you are not a
Okay, get going. Ano gushira ikigori cyahi.
Ibindi birahari. So watuzana gasahani gatoyi kugira tufasha gasahani kugira tubandanye twose n'ibindi. Kintu ketiketi keti azi abandi bantu bato baba muziko sizo.
Abandi bato baba muziko.
Ufite comme talent. So ibigori biracyahari.
Nibaza ko bake bake babizi.
Basi kintu wowe buze abantu batakuzi ko benshi cyane.
Apara mugaye gutumbwira ko ndagikora ubu nyine.
Oya ntugikora gusa tumbe ko
ari.
Urazi kuririmba.
Apana David ndagerageza.
Urabishika uri muhira ugasonga ubugari.
Ego. Ndana ukunda niyo plat preferee yanjye.
Nicyo kintu ukunda gufungura. Ubuzima bwa misozi ukunda gufungura ubugari.
Ego ndabukunda. Bon, si apana ngo ndafungura cyane mugabo ndabukunda
okay ketike si afashe voyage agiraje muri misi ngoma afise imodoka ya kose yiwiwe yiwiwe yacyashiramo icyo urabona mu bisanzwe inyuma bari place zitatu hari abantu babiri habuze ko ajya mu mwebwira bakwize batatu kwera wewe wicaye imbere muri abantu batatu mu modoka na shoferi agira kane sibyo mugabo asigaye ko ajyamwe umuntu umwe haci haza gasore na kigingi bagusabye lift kugira ubadugana igitega kugirane muri misi ngoma muri cyo gihe cyo
Nojana, KIGINGI kuniwe nsanzwe menye ko ndakunda gutwenga. Donc rero let's go jar.
Kubera ki mojana na KIGINGI gasore ukamusiga.
Oh gasore gasore kwanza. Ndakunda kwitira gasore. Oh okay. Ndakunda kwitiranya gasore na idefense. Mugabo
kwayo jana na KIGINGI ugasiga gasore.
Nikubera nsanzwe mbona ama ibikorwa byinshi bya KIGINGI niyo nkunda gukurikirana cyane donc ibya gasore sindabibona cyane ibyo sindamuzi cyane
okay bazanye telefone telefone nuvuga yuko nziza cyane irimo amafoto yose sibyo harimo amafoto harimo ifoto za Keti sibyo nuvuga yuko abarimo ifoto ziwawe niza abastari batandukanye harimo ifoto za Natasha aramuzi nk'umuririmbyi kazi sibyo hakabamo n'ifoto za Estanish mugabo telefone yawe yuzuye kugira usubiye kuyikoresha bisaba kufuta ifoto imwe kandi muri izo foto imwe ntushobora kufuta iwawe ufuta anti la Estanish ni ya Natasha muri icyo gihe ufutiye yawe kugira telefone yawe isubiye gufunksiyona
nabyo nzi
telefone yawe ushaka kwifunksiyona kandi ufise ahantu ugiye gufate voyage indege igiye gusige turi deja saa mbiri indege za kugenda saa mbiri na karansenge muri icyo gihe bakubwira ati tegereza byanga bikunda umwe kumutora kugira ufute iyo foto kugira ushobore gukominikana n'abantu kugira ushobore gufata indege ya mugende
ikibazo kiragoye sinumbona ufuta noreka kwera sinumva
nta numwe ufuta urumva rero utuma ubiheba n'ubwo rugendo
gakiruhe nzo kwifotora iyindi foto
ok dusipoze rero ko atayindi foto irimo harimo Estanish na Natasha gusa nta zindi foto ziri muri telefone wawe urugendo uraruheba cyangwa urafata ifoto imwe muri abo babiri
kandi icyo kibazo kivuye he
Okay, reka tubandanye Okay, barakuzaniye nuvuga bakuzaniye gasombe ngaho karimo mbega bakita ikinono. Bakacha bakuzanira ni pira wajya imwe agasosi. Muri ico gihe bakakubwira ati mbo ketikersi cyaguranu cyo wagufungura muri ico gihe ho cyaje.
Ba ngo bakuzaniye isombe.
Bakuzaniye agapira aho kari hajya hanye karimo agasosi ni nyama kacha kuzanira gasombe karimo ikinono n'ubugari bw'ikivunde ati cyaguranu cyo wagufungura muri ico gihe ho cyifunguraye.
Bano fata ubugari nka kuzi sosi.
Enjo chito. Ikindi kibazo ketikersi biramaze gushika ukaja kwa muganga kwipimisha malaria ukacusanga docteur umuganga cyangwa docteur akacha kubwira wipimisha umugera wa sida.
Oya.
Mu buzima bwawe nibirashika wipimisha umugera wa sida.
Biramaze gushika.
Wasanze bimeze gute wavyakiriye gute mu gihe umvise ko ariko baragupima umugera wa sida ko deja yuko uri pimisha umugera wa sida ariko uvuga ati ah avasanga ndagurwaye wari umeze gute wari muri situation ya
nari meze neza
warumva yuko atagurwaye tanakimwe
bon nari nzi yuko atagurwaye mugabo ko kubera ko kaya kantu urana akoba nyene ubwano nene no banakuye urana kera baratubwira ngo bagasanga bakoresheje nk'ugwembe rwa kanaka cyangwa urushinge cyangwa kubwira ngo yo ngo wakoresheje ugwembe rwa naka buragowe ibiki n'ibiki ngo ukiyaze yakoresha urabibona donc hajya nyine nka cyangwa no bananduriye hajya
okay uramaze gusokana n'umuhungu pito ugasanga mu nyuma haragiye isako bakavuga ati urya muhungu musohokana aragwaye yaranduye
oya
bose usanga bakomeye ariko urafite boyfriend musohokana ikintu umukunda ko mugiye muri kumwe n'igice
ngiye turi kumwe
ikintu akora ukumva
yifata nk'umu best friend wanje ego
okay iyo bishitse ugaca nk'ahantu nka kitikesi abantu bakaguseka sibyo kandi ugasanga ntibari ko barasika wewe munga wewe kuyo kumva kumenga bari ko barasika wewe urarenganya muri icyo gihe byifatamo gute
nacho bintware
kuri kitikesi arafite karite nahageza navuga ati mana warakoze kuma kino kintu kuko ndacishimiye ni igiki kuri ketikesi ashobora kujyana akavuga ati wow Imana yaragize neza yampaye iki n'iki
ikintu cya mbere nshimire Imana kuba yarampaye ni ikintu cya confidence ego ndagishimira Imana cyane kubona yarakimpaye kuko ni ikintu cya mbere udafise hari ibintu byinshi ushobora kuba wobura ego ugifise naho hari ibintu byinshi uronka utari ukwiriye no kubironka mugabo ukabironka kuko ya confidence ubifitiye
okay tugira mu bya mishingo mana uvuga yuko ketikesi baba baravuze ko umuntu wa mbere azoronka imodoka iyo modoka mbega ni wayironka bizo cya bigenda gute muri wewe umaze gushikira imbere y'imodoka sinzi ko ubufite imodoka naguciriyemo
nayo ufite
mu gihe bizo shikariyo kayironka uzo uri muri kere situation zumeze gute
numva bizo ari ibintu bisanzwe sivye ko izomfasha kwideplasa mugabo n'ubundi amabisi yarahari mugabo ego birumvikana amabisi burama nta muntu yashigikira ego nibyo ni ibintu bisanzwe igikomeye ni n'ama opportunite nzoronkamwo donc kumfasha kuri proje yanje hama nkashobora kuba noyikora mubisanzwe nka novuga gute indoto yanje ikaba
yes ketikesi n'amahera adashobora kurenza kugura ikirato barengeje avuga ati aho vraiment sishobora kugura ikirato ayo mahera sishobora kuyarenza
biravana n'ikirato kwanza
ikirato icyo ari cyo cyose amahera wagikunze tutereza ko ari
hera hariho hari ibirato bifunze
andi ko ndavuga pi yawe uvuga ati iyi ni yanyuma nimba ari desamensi ishobora kurenza bivanye n'amahera mfise
nicyo gituma tukunda kubwira biravana n'ikirato hariho hotalo izo zose ziba zifise umva priya
ikirato ketikesi afise yaguze amafaranga menshi ayiguze angana
kirato naguze ubwa
wabyibagiye
bakibaza yuko ari 60 mili
Okay ndabona wambaye isaha kuri novuga kuri medroite kuko kw'iburyo wayi kwambara isaha kuri medroite
ndabikunda ndakunda kuba unique kandi nabonye ngahariho
kunda kuba unique ego ariko nuriya mfa unique
Ego.
Eh. Aho ni wabonye kwikubereye.
Eh.
Mm. Okay, novuga yuko wambaye isaha kuri droite kwacha wambara mbega ukantu bakita gute?
Akayeye.
Mu kirundi nakayeye.
Ego.
Akayeye. Mu gifaransa bakacha bakita gute?
Mu gifaransa si ntibaza uko kari. Sinzi.
Nambaye ndabona wambaye nga iherene. Mbe bagite iherene.
Iherene.
Iherene, iherene ariko si kirundi. Mu kirundi ni gute?
Mu kirundi si nibaza yuko rihari. Kuko si si vy'ikirundi nibyari vy'ikirundi
donc vy'abazungu. Okay, ariko ikindi kibazo cyangira muri minsi twakunda kubona abaje abantu bari menshi abantu bavuga ko bonze mbega hajya iyo umuntu agiye kwiyandikisha avyibushe like afise dereri nyuma aravyibushe ntibashobora kumwakira
baramwakira bakira abantu bose gusa nyine bivanye na kwa kuntu ba wiyumva uri umwe mu bandi bose utandukanye n'abandi ngira nico kigutuma wikura mu mugabo bakira abantu bose.
Okay, novuga yuko ni minsi
nakara muga abara apprécié ibiro nataye donc murebure
novuga yuko uri umunyakaranga ariko utegeza ko ubuze ibintu byinshi urazi karanga mbisi bashobora kurima ivyema mega ivyema byo bavyerera ameza ngahe imyaka ingahe iyo umuntu arinda vyimbura
navyonzi.
Yes, mwona turi kumwe na Ketino vuga yuko ari mu ba miss ngoma abana biraryoshye turi kumwe bimeze neza cyane gose novuga yuko ari registre ashoye kuyaga ariko ndazi urashaka kuba gutora urashaka gucisha ku gategera ndese n'abasoze ikiganiro use nuvuga ukuntu bashaka gutora nka Keti bimeze gute kuko twabicishijemo ariko uvyivuge ntovyo bavuza gusumba
mushaka nsubire
ndo bisubiremo ubwira abakunzi ba Isaac TV ariko baradukirikirana
bashaka gusumba. Okay, bakunzi ba Isaac TV nubwa ko nabuze iki kubashaka kuntora muraja kuri page ya Miss Ngoma.
Yes,
muga fyonda like cyangwa j'aime ku izina ryanje video yanje ni bigirimana kitime abe numero ya mbere hama mukagira partage muga komanta mushaka mugabo partage iri irakenewe cyane kugira ngo n'abandi bakore nk'uko mwabikoze
rakoze Keti nibaza ko turi kumwe musanzi y'umuntu ashyize mu rugo mbega ngo kuya amanota ngaye kuntu twashoye kukwakira ugashika hano tukavugana ku byo wakoze byose uya amanota ngaye ni muhira ni kiganiro muhira ni home ubona wihaye amanota nkangaye
nihaya amanota ijana ku ijana
ariko uyu amanota ijana ku ijana abakozi ba Isaac TV ariko baradukirikirana mbega iyo umuntu ari muhira ariko arakora udukorwa two muhira aba yambaye kunyene cyane birashika akambara igitenge agashyira ko hejuru
nuko ntari muhira umva natinye gusaba igitenge mugabo
nakubwira ikiganiro ni muhira ni home nakubwira ni muhira wisanzure ukora icyo ushaka nacyo ushobora kubona
mumbabarire sinari navyibutse.
Okay, ikindi cya kabiri mu bisanzwe mu Burundi muri kino gihe ushyize ahantu mu imbere yo gukora ikintu uramanza ugakaraba n'agasabune n'amazi amazi ari hajya hanyu urayabona n'agasabune muga ntiyashimye gukaraba yashimye kubikora ku nyene nibaza ikibonye sindakubeshyeye.
Oya ndumva ko ndi kura kamara
tama icya gatatu nacyo twagumye tuvugana ikigori cya zigiye mwabibonye
ariko ni wowe watumye kizigiye
none ni twari ko turotsa tuvugana murabibona ikigori
wowe watumye mba de consente
sinzi kuza kugifungura ku nyene ariko
turanagura
ikigori ni uko nyene kimeze ikindi cya gatatu mu misanzu iyo turi mu gikoni abasista bacu muranda babona iyo bafite intuzenyi menshi barasaba igitambara bagapfuka imishatsi yabo kugira ntijyemo iki ntijyemo imyotsi mwava ajya mu ibarabara asangamo tumwotsi umushatsi.
Oya nacyo nari nibagiye ku kintu mbafise mu isakosha haba hari mwaga parfum gatoya umva rero
nsa muga uzo waga parfum zo gashize ku mwotsi.
Oya nana kimwe nibiza kumvikana
ariko nakubwiye igiganiro ni muhira umuntu ari gutegereza gushirayo igitambara ariko ibindi byose novuga ko byagenze neza cyane rwose ni bien twashoboye kuyaga neza maze ikiganiro ukuntu wakibonye cyari kimeze neza
cyari kimeze neza
ayo makosa yose mvuze uca wihangara
mana yanje. Reka turabe ndiha amanota reka nkure ko amanota cumi
Uce wihangaye ukuyeko 10 muri sample sa cyabangaye.
No not.
Niko mubona bakunzi ba Eza TV ha ino nanti urumva ibyo byose navuze. Kino kino kigoye niko cyaciye ku muriro
n'iki kintu gice. Ikinye ni bon.
Ikinye bien ko cyaciye ku muriro. Kandi nikirasha n'amakara yazinyo mwabibonye. N'amakara yazimye n'umwe rero ko ya makara yanze gukora mu makara yabwira yongere nko makara. Ubwira tubandanye kose ibigori byacu.
Mane yanje.
Ariko gatoyi turashobora gufungura ikigori gatoyi tukire mu kiganiro. Sivyo? Bavuze kushonje.
Eh na brosse d'anadai.
Eh.
En tout cas na
miss. Yes, my name is Mr. Boy. I'm here with Mikroza Isaac TV. I'm here with Mikroza Isaac TV. I'm here
with Miss Ngoma.
2020. Turabakunda cyane gose bakunzi ba Isaac TV tuko turabaseza dusa n'abasozera ikiganiro urumva ari muri Miss Ngoma novuga yuko Miss Ngoma 2020 ni Keti Bigirimana urashaka ku nimero ya mbere ushaka kumutora mufashije like ukagira na comment ukagira na partage byari byose cyane gose wahunise watu wazuri lokinene ega ndamusezere dusezerana gute mbere
sejana
n'abanyakaranga ndaguye chance cyane ndakuramutse nge nacyo bitwa areze ndamusukusha
corona yaraje karana
corona yaraje ariko ni wakaravye
Tanya na distance.
Aye metra liko ano ni ari mwa metra.
Eh iri.
Ndagusezeye gute rere.
Bye.
Bye. Turasezera hayo bakunzi ba Isaac TV. Yes, yari byo shikubana namwe. My name is Star Boy Behind kama twa kumera Juma Juxi. Nzoka ko turayagawe on time na Isaac TV n'ikiganiro gishasha cyane gose. Muzokoma mushikirizwa nandi, muzokoma mushikirizwa na Star Boy. Inyuma ya kamera murabizi ni Juma Juxi abandanya ku 2 minutes za cyane gose. Twari kumwe n'umukobwa mwiza cyane gose, umunyagitega, umunyakaranga. 2020 zo byo cyane gose ze dure muri finale. Ubwira tubandanye kubashigikira. Ijya modoka ni ayitwara, tuzofashanya kuyigira mu rukinene. Byari byo cyane gose guhura namwe. Eh? Ngikore sinshobora kwisiga ngaha. Kwe agenda gikunda eh ndagwagurutse gatunye
corona
nta kibazo
turaka kandi ndacyafuye
nta kibazo
nta kibazo
nta kibazo
merci merci cyane
rabi mpabwira shore kwitwara muri taxi kugira kugira agenda arabifungura muri taxi na kimwe niba shika muri ratuma bibi kugira bifungure
ndikene amaje yo gukaraba mwanye ukije
eh
kona na
kari ure kari ukaraba ngaha
eh murakoze ndashaka kwisiga
ngaha eh nta kibazo Isi genga ana na kimwe. Ngisa uninga ako eh karabira muna na kimwe. Amazi turafise regidezo. Eh namaruraguye mwabibona. Turoye tuko turagwa mu kazi ki. Ubunya amazi yaramanutse igiciro gaje turakaraba atamuna vuga ngo amahera ngo ni menshi cyane njye bituma amazi ari ngaguriya karaba. Regidezo. Eh regidezo ashaye atsema ikizi je kazara bivuga mutavyumva nta kundi. Byari byo shobakunze ba Isaac TV kubana namwe turajyagwa cyane gose tuko turayaga namwe dushora eh ibigano bimeze neza murabizi mubandanye kugira cyane kino kigano kigano kiza cyane gose urabona ko mfisi ibigori muganyange ndabifungure tuzaza gusangira namwe bakunze ba Isaac TV ndamwamagana Isaac classic gusavaza abavaza gusanga cyahoze kwera sihari Juma Juice ndamwakim cyenda mwe ko gapande ntacu yes turabakunda cyane gose mubandanye kugira subscribe cyane Sabonnez mubandanye gukurikirana ibigano byacu ni no mu minsi rona rabere bameze neza cyane gose Ndubandanye kumushyigikira gusa yagiye mu gikoni inzara sisi zisanga zagiye kumunyota. Okay.
Isaac TV. Oh.